ntshang ke buile gape ka day in the life fairly 26 edition and le sa re ee wa ke posta lata so ejo di-video tsa kane ditimetse mara ka gore di-phone tsa rena ditlhabifile re thusitse ke ditlhaoto-tlhaoto so bigo mfoune etse fruara mfana ka tla go bona gape na ne le change of scenery re tlwaetse stadium di-covid di sentse mara ka lebelela ne o berekega ke lekwa ka uniform bara let's show you around ke sa tshwarege ka haka e la tshatsa makeup o itse ore nne o nako le fitlhile ka ona batho ba thabile ne mara na ke tshwere ke stress sa gore ko fitlha ke rengo stage nano fitlho baetsa mopela Kelvin Momo nka so high five o itse ore mookeleng a kereke bjala mfanang re na le di-riders nne gape nne ke tsamaya le superstar ke montshitse makgoeng ka modisa ko kase a fositse bo chess boy last cooler box ne ke ntse mo general ka di efos tsa o tla le dichila ba re tshela ka mabjala nne o motho ko staging le josaya tshwere mike ke lesoga ke fitlha ba e leng a tlhamela matlho ba re ke mang and next yang gape ne motho gore ke mmonorong frostana ke moutlwa gare sho dintshang at this point I doubt lo re le itse bilo tsalaga la mannete ora ena flopo ke tlano ya home affairs ka kopana le dj venom batho ba bangwe ne ke lesoga gore ko fetsa ba bona ko tv rashifao ke tshwere ke stress yang ba nnetse re relax you got this e re mara batho bangwe ga fela ke gatile eng ke tshwere ke stress yang stage sela se gatile ke bodese fela le nna ga e bone gore ne man pila ke star e re ke no shina once aowa moito a dumela mike a dumela batho ba dumela plus ke tshwere modumo a lempotsisi gape na modulo yena ko utlwa ba re dibina tsa gae ka ditse mara yena ne nka se moshupe ke re modisa a re nna ko feta ke beyonce mo strateng ko cooler boxing day ba tsa di-cricket series mbale ga moyaka ya ko se trekelela nna mela stage le nna go tshware ka change re bona go tv ga batho ba mc ya ba change high five beanong na ngwana block 5 go palela keng and block 5 ke disite tsa mmaba feng ne letlha lo mputsisa go a fitlha dj na mese ne somara deos wa inspire ba le ithuo yena le mbale ejo a re pusheng le bona gore 2021 re tsereya di-11 beanong ka a letse gore 2022 dintshang pusha seo se ratang fana go tlweletse dintšhi ba tsene ka se wena mebra the one understand the situation.